Nā, kā re ngā wāhine pērā ia Saraya I te whakamā ki te whakapuaki kōrero mō te tūkino. Engari anō ngā tāne, nō reira ko ngā tāne te whāinga I te rā ripene mā o tēnei tau, arā kia kōrero rātau. I tūmanako ngā kaiwhakahaere I te hīkoi ki te huarahi o Queenie I te rā nei, kia nui ake I te kotahirau urua tekau tāne, hei taunaki I te kaupapa o te hīkoi. Ki oi hei tā tētahi o te tira hīkoi ko te mea nui ke kia kaua ngā tāne e noho puku.
There's all the stats, there's one third of women will experience domestic violence, but there's a lot more people who will see it happening and see it going on, and we're really calling to those people to step in and speak out about it.